Kanti ke ngoku andazi noba sele izinto zethu zisilungele na emnxebeni, siphinde kwakhona sibambe okandamase. Mntakandamase ukhona kusini na emnxebeni?
Ikhona, ndikhona. Nyena kabhota, ndiyabulela, ndibulise kuwe, ndibulele ngelithiwanisalona kwaye ndibulisa nabaphulaphuli bevukani community radio.
All right, yeke kuyabonakala sikwazile ke umfumana. Okanti ke sitshilo sathi kuza kubanjwa inkonzo yesikhumbuzo ikaladokwe ngolwesine esijonge kuyo, nalapho khona ke abasebenzi benkonzo yonyango olungxamisekileyo beliphondo lempuma koloni bethe baphulukana nobomi babo kwingozi eyehle pha ke ngomgqibelo. Kodwa ke inkcukacha mayelana noku sawuthi sibe kanti siziva naye okanye ngaye umnumzana Ndamase, nalapho khona babethe babe kanti bakhupha i-media statement bevakalisa ke kubanjwa kwale nkonzo yesikhumbuzo. Nalapho khona ke thethela ke umphathiswa wesebe lezempilo ebhondweni umama nomakhosazana Math, nguye ke yena umkhululi Ndamase nesele ke simva ukhona emnxebeni ngaphambi kokuba sibe kanti ke siyaphulukana naye ngenxa yenetwork esisokolisayo. Mntakandamase, kasithele mhlawumbi okanye kasithathe usibeke tata, kwenzeke ntoni phise silapha nje kwaye ngabaphi abantu ngabaphi mhlawumbi abantu abathe bangaphi abantu abathe babe kanti bayabandakanyeka kule ngozi?
Ndiyabulela ntokabhota ngalo mbuzo mpha wona. Ngomgqibelo abasebenzi bethu base-EMS bakumhlaba wapha ekaladokwe bathathe i-patients bazitransporta baya kula mhlaba waseGqeberha apho bezisa khona ukwenzela bazofumana ii-services ebengakwazi uzifumana khona ekaladokwe. Bathe ke xa begqibo wabeka baphinde wabuyela back enantsikeni ekaladokwe. Ngelishwa ke bathe besaqhuba kuloo ndlela ku-N10 ephakathi kwe-cookhouse ne-credok isithuthi sebehamba ngaso se-ambulensi sathi sangquzulana nesithuthi se-truck ebesisinge besiya kula direction yaseGqeberha. Ngelishwa ke bathe baphulukana nobomi babo abasebenzi bethu ababini kuloo ngozi leyo, untombehlubi Rasmini kunye nothembekile Damane. Bathe badikleresha ngoba baphulukene nobomi babo kuloo ngozi leyo on the spot. Sifumene ukuba nomqhubi lo wale truck naye uthe waphulukana nobomi bakhe. Ithi ke loo nto leyo kuthe kwasweleka abantu abathathu kule ngozi ngasebizi ngolwesithathu ngomgqibela nini.
Alright, ke sele sinemizuzu efikelela kumashumi amabini anethoba ibethile intsimbi yakhe u-12 o'clock. Mhlawumbi le nkonzo yesikhumbuzo izawuthi ibanjelwe phi kwaye ingobani abavumelekileyo kuba yomntakandamase?
Ndiyabulela mhlekazi omhle. Inkonzo le izoba kumabala aselingelihle stadium pha ekaladokwe, izawuqala ke ngentsimbi yeshumi elinanye. Silindeleke ukuba kuzobakho abasebenzi be-EMS from i-regions zonke ze-Eastern Cape kuba ngabantu bebesebenza nabo apha. Kuzobakho nee-family members, kuzobakho nee-friends zabasebenzi babini bathe baphulukana nobomi babo. Kwaye ke silindele uba kuzobakho nabahlali basekaladokwe abe bemane besebenza befumana ii-services baba basebenzi babini. So izawuba zii-colleagues, izawuba zitshomi, izawuba zii-families kunye ne-community yakulaa mhlaba waseCredoc. Basically payingntsika ii-services i-last respect zabo kulaa magorha amabini athe aphulukana nobomi babo.
Kuyavakala ke ukuba iintsapho kunye nabasebenzi bazawuthi bafumane ulwaluleko mayelana nesi sehlo.
Umhlekazi omhle, izawufumaneka olo lwaluleko ngokusemphefumlweni kuba yinto emasikizi kakhulu eyenzekileyo. So siye sihlangabezane ke nee-families kunye nabasebenzi kwiziganeko ezinje ukwenzela uba bazokwazi nangona sikhona nje uba ayizubabuyisa abantu ababathe baphulukana nobomi babo, but siyabancedisa ukwenzela uba bakwazi ine-way to deal with i-loss le bathe banoseke bayi-experience. So sizawunika ke okanye sesiqalile sinikezela ngezinkonzo kubasebenzi bephangela nabo basebenzi babini kunye nee-families zabo.
Okokugqibela nje mhlawumbi, sele ubhengeziwe kusini na umhla wokubekwa kwabo kumakhaya okugqibela?
Isengakayifumani ke loo ngxelo, sisalindele uva umkhombandlela kwii-families zabo. Then sizawuphinde sinazise mhla after sisafumana kwii-families uba bazobekwa nini na kumakhaya wabo okugqibela.
Mntakandamase, masibambe ngazo zozibini seyivukani FM tata, ngexesha lakho sixolise kuwe nakubaphulaphuli ngamaginxiginxa sithesa nawo ngaphambi koba sikufumane emnxebeni.
Siyabulela ntokabhota, and siyafuna futhi uphinde sidlulise amazwi ovelwane kwii-families kunye nee-colleagues zabo basebenzi babini. Sithi akuhlangalo ngehlanga yanga bangamqalekisi uThixo, kuthatha ukupha uThixo kwaye kuthanda kuphinde kuthatha uThixo.
Nkosi kakhulu tata, siyabulela, siyivisa RFM.
Sure.
Alright, enkosi kakhulu nguye ngelowo othethela umphathiswa wesebe lezempilo kanye kweliphondo leMpuma Kapa inguye ke uMkhululi Ndamase nebezimbambe ngomxebe thethela ke phake umama nomakhosazana Math evakalisa ke usizi oluthela bekanti liyatseka ibingozi embi kakhulu leyo apho khona isithuthi ke esihambisa izigulane kwakunye netruck ezithe zabekanti ke ziyantlithana apho yabekanti bathathwa abantu abaphulukana nobomi babo kodwa ke sitsho kwelacala izawuthi abekanti kaladokwe engolwesine kubanjwa inkonzo yesikhumbuzo kwaye ke futhi abo ebesebenza nabo kwakunye neentsapho zamaxhoba ezawuthi bekanti ke zifumana ulwaluleko ngokwasemphefumlweni esithatha ke ngoku esibeka kwimizuzu efikelela ngoku kumashumi-amabini anesithandathu phambi intsimbi ka-1 o'clock masibaleke siye kwimozulu nesele sileithi kuyo ngolu uhlobo.